ngisacela ukuthatha leli thuba othi ngizazise. Igama lami ngingu-Aubrey wakaQwana, ozalwa yishinga lenkosazane umkaba ekaMbabama, phansi lena esigodini sasedlebe olundo limahlikihliki. Ngisacela ukunethulela nanku umsebenzi engibone kufanelekile ukuthi ngubize ngegama layo inkosazane Ndlovukazi uMkabayi, owadela yonke into ayeyona, wahamba wayohlala ehlanzeni ehostel endaweni yamadoda ukuze akwazi ukunginika ikusasa elingcono noma eliphucuzekile. Igama le-albhamu uMkabayi.